Andibulise kunibathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kunibalandeli bebhola lethu kwizizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulabuke lapha sizake nendaba ke kaArsenal evele bhayi oyiwinga ke pha okanye ke oyimidfielder pha kuqela ke leCape Town Spurs umfana omdala ke nizamkhumbula into bana kumfana umdala Kaizer Chiefs le kudala inqonqoza ifuna uvulelo malunga ke nalo mfana omdala zithike indaba uArsenal vele by law ningothuki ke xa nimbona ebaleka phakwe laseNaturena ingathi Kaizer Chiefs ke seyifuna ukuyiququmbela ke into yakhe umfana omdala ungenelele ke lapho ke ilegend eqala le Kaizer Chiefs pa uDr Khumalo ethethe umfana omdala sithi ke ibi Kaizer Chiefs ke izosign apha uvele by uthi yena ngenene nanganyane soyastokubana ke ayilahlanga nto lo mfana lowo udlala kakuhle kakhulu uqinisekise kuDr Khumalathi ke lo mfana ke ndambukela ke xa edlala imidlalo pha yeCOSAFA ndaphinde ndambukela ke lo mfana ke xa edlala pha kwiqela lakhe Cape Town Spurs uthi noko lo mfana nyana ke noko ukufanele ubaleka pha kwiqela ke leKaizer Chiefs watshoke ncoma ke sikuDr Khumalo ke unethemba lokubana ke netechnical staff leKaizer Chiefs bona into kubana abafana abadala ke umsebenzi wabo bawuqondile bawazi wakhumbuza nto ke wathi ke kunentetha itheke le technical staff yeKaizer Chiefs uquka pha umqeqeshi wabo naseRedin Naphi bakholelwa kakhulu ke kubadlali abasebancinci kubadlali abatsha wathi ke uyaqiniseka into kubana njengoba uvele by law ena 21 years noko umfana omdala kanowela kude kwizandla zabaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs ngoba ke bakholelwa kakhulu kubafana ke abasebancinci lo nentethe phuma phake kwilegend eqala leKaizer Chiefs ke uDr Khumalo ethethela ke ngokusayina okanye iKaizer Chiefs ke ngoba kho indaba ezithi ke izawusayina pha umfana kaArsenal evele bhayi baphulaphuli ke siselapho ke umlomzana ke unaphi uthiwa naye uhlomlela wathi ke umfana omdala noko yona uvele bhayi lo ngomnye wabadlali ke abafunayo ngomnye wabadlali abanasekhono esasidingayo pha kwiqela ke leKaizer Chiefs ke baphulapha into ethetha ukuthi ke ningothukike xa nimbona uvele bhayi ke naye ebaleka phanga phakathi ke eNaturena ninjalo ke baphulapha ke nani ke ningakhe ningena nitshone into okubana ke nivanjani nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.